Hi, what's up, you guys? I know it's been a second since I recorded any videos, and I have a lot. I always say that I have a lot to share with you guys, but this video is supposed to be, my daughter is actually under the table trying to reach my phone, but unfortunately she doesn't know that your hand cannot go through the glass of the table. So keep trying, my darling. Because you book out choice so ta. Because na hen chiku. Hey, okay. Kekunume. Okay. There are some ladies out there who by book and trees, so I'm no more to two wine. Nah, I'm no more to two wine. Now, what a cherry finna make it. Imago foo. I put on a social media foo. Ndiquestly boo Christians. Ndiquestly boo. Umuchuku ana aboto ana emega si imago umu ana emega si fe imakwa n'ime obi gi amandi aburo he chineke choko umu ya na eme amam na ibiazi na afu onye bu sister onye bu onye na agoka imago apatakwa tai ti aleluya apote echi ekwutu oba ya apote ze one nature agbala oto idizi confuse na asike imago mini na no we he mini na mean keri he ha mini because I'm among my some ladies really confused about such things imago fu ekwetu biazi ona confuse gina asike apote ifa no where you form hell just be yourself do you boo imago fu ekwetu biazi ona confuse na where he dey me just imago na chineke adoro itu ahu chineke choki bulu bi mesa kwa bulu onwe gi me ife obun chori me e chindale nka ka nkwu yi magofu so it is easy confuse na se nke bulu ezi okwu mana ke be ezi okwu bu amam na ndi na akpo di nkata na social media ebu hebu so in wado na recha anyi fu no yobara okwu ofu okwu yi magon sister na preach gospel na agbakwu oto sister ahu na aga na aga church gi ona agbakwu oto onye ọbụla na-eyebesi arụ oyi onye ọbụla mmekọ onye ọbụla na-emesi nnọọ adị biko ọdịsi nnọọ ka this culture of nudity adigo imbibed into the church ọdịsi ka onwere ihe mmekọ na onwere ihe mme onwere ihe ụbụrụ anything adị particular about this culture of nudity because na ana m afụ ka Christian ladies si adị deceived onye ọbụla ama ịmagwa na onye ọbụla chọrọ imesapụ ahụ ekwesịpụtasị gị ifrọ gị sọda na ifrọ ka akwụ ya dị ahụ ya kpochapụ ifrọka shepụ ya dị ịpụta ebe ị na-eme ka jjc ịmaga na-efe iri na ikpuchizi onwe gị bụrụ nnọọ agafu na iburu nnọọ isoho na ihe a na-eme mana nke bụ eziokwu anyị ncha ma bụ na onye oya ha ji nke bụ eziokwu bụ na onye hụrụ chukwu n'anya si na ọchukwu ka ọ ji ife ọya akpachapụ anya n'ihu oyi na ahụ ndị mana soshal midia dị nnọọ ka pọblik bikos ka ihe si yiri akwa pụọ na iro ndị mara na afọ ofu ihe a ka ọ bụ iyikwu ya pụta na soshal midia bụ ọgbọ ọkaiweta so ịpụta ọ bụ na ikpuchi ha ahụ gị ọfụma ihebesi ahụ gị oyi onye ọbụla na-achị dị sexy and sultry ịmago onye ọbụla na-achị ọtụtụ ka na-eme kọmpụtishọn onye agbaka n'ibia na ọtọ mana enchi ya mam na ihe na achị ikwu kịta abụrụ ihe ụfọdụ ụmụnwaanyị chinụ be yourself do you bụ do what makes you happy ọ na-afịọ ee even though ọtụtụ ndị na-ekwukwu ụdị ife ya na mkpụrụ obi ifụ na ihe niile adịsịrị mma maka na ụmụ ihe niile a na-akọ ana-akọkwa these things ada it doesn't fulfill you it doesn't satisfy you it really doesn't do anything to you. Do you understand? Can you use it as an affirmation? I am good. I am beauty. I am kind. I am good. Na fio. Can you name one of the affirmations? What is? I am good. A good foundation. When I make the affirmation, then so I mean, now what are we doing? Uwaketa. So I'm for very, very, you know, for the few women, the few decent, confident, and Jesus-driven women I can well. I don't mean to shade anybody or I mean Uwaketa, one of these very difficult you can give a zogu because we I'm asking you are being judgmental. You are being a goody two shoes. You are doing holy wedge. Man, I keep it so cool. I think I'm not going to judge. I don't mean to judge anybody. So, at the boom, I mean, I was a terrible person before Jesus made all the difference in my life. So, I'm not going to go to the other. I'm not going to go to the because I'm not going to go to the in fact, I'm going to go a very young lady, a young girl. But on our social media, now June because what you do something about makeup and Christianity. So I'm not where people be confused. Of course, if they makeup, I don't think no head wrong with they makeup. You might go just decency is decency. Man, no hair you got trousers in a trouser. In Kembu, okay for decency and modesty. And you might go the Holy Spirit the Holy Spirit in you. So the Holy Spirit is the one that convicts you. So what about the rules and regulation you didn't get in a car? But even the Holy Spirit, if you're sincere about loving God and living for God, the Holy Spirit, yane ngeli yaka, kimali hiye, kimali miye te make up, miye te make up. Me imagine going things like that. Man, I'm just speaking generally, like the issue of nudity, the issue of indecency. So I'm me pulu for the young women that be confused because all the talk you're going to say a wallo. Imagine things like this. This is normal lines. This is kind of normal thing. People na church, ni man abalo to na church. And the truth is that sometimes it's difficult for Christians to even try to correct anybody because the church anybody feel low, segregated. So when you bring an hair, for Christian women, and be sincere about loving God and living for God. There is dignity in decency. There is dignity in decency, which is in our home. It is decent in not just in appearance but in character. Man, appearance we only now marry the auto see for you. I'm going so I'm a change me one in courage. Kaine which is here one. I'm not in the 21st century. Man, 21st century doesn't mean anything in the kingdom of God. Our God is the same yesterday, today, and forever. So I'm a change me one in courage. Kaine the decent. The younger generation now, Anna Tonite, Kafuka role models to look up to. Kafuana, Imago, decency is still a thing. Decency doesn't go out of fashion. Okuno wata, eh, so as me had him no business, it can't go, Magamana, Equacy Juno Mutuku, Jumo Chukunolo. Imago, if you say Christians, and Mecca, Imago, if you say you were an unbeliever, more no a lukewarm Christian, you could say confused, I'm going to believe, I'm going to go, Imago, I'm going to go, yes. Confusion, you are deep in it. You could say, July now, tato. Imago, let us be firm in our belief in Christ. Imago, let us be firm, let us be dedicated to loving God and living for God.